Ezamba phambili indaba namuhla kuhlukene imbono ngokutheleka komgomo we-COVID-19 isililo ngokudlula emhlabeni kumingumengameli webandla lama-Afrika kanti kumelaphi indabuko uthi makulisane nezifo ezingamahlala khona. Lezi-ke izindaba ze-1KZNTV fundolosamukeliswa kangqulunga ekubingeleli umbukeli. Kuhlukene imbono kubantu bakuleli ngokufika komgomo phecelezi i-vaccine evela ke ezweni laseNdiya. Abanye ke bakubheke ngabomvu ukuqala kokugoma kwazise ke babona lolu bhubhane libuye ngamandla kwisombe sesibili. Kanti ke abanye bakubukeka ngokusobala ukuthi kangeke bagome. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa kanye nesekela lakhe uDavid Mabuza bamukeleke lo mgomo esikhungweni sezindiza i-OR Tambo. Lo mgomo ke kubheke ukuthi uhlukaniswe ngokwezifundazwe njengoba ke kuzoqala abasebenza emkhakheni wezempilo abadala njalo nabezifo ezingamahlala khona. Baphawule kanjena kabantu khasini lethu le-Facebook elithi 1KZNTV News.
Ubongani Mathunja uthi mina ngizovuma ukujova kodwa ke ngiyesaba ngoba sengizwile ukuthi lo mjovo kuyenzeka ungezani nawe ukugulise ungcono ke umsuzwane awunama-side effects. Usindi Manyoni Ndlovu uthi mina ngingomunye wazowuphothatha ngoba ngimuzwe kahle uDlomo ewuchaza ngawo izolo. Umthembeni Cele uthi siyabonga ukuthi uyazama ngoba vele kwakuyiphutha lakhe leli kwasekuqaleni ukuyivumela ingene. UNtokozo Mkhendli uthi ngicela beshuthele ukuthi ke ibhalwe kanjani ukuze ke ngizokukhuleka emoyeni. Kuyothi ke sekufike igema lami ngifunde umbhalo ukuthi uyafana yini mawungafani. Andizi usiphesihle Choma uthi sengize ngakhohlwa nokuthi sisenaye udeputy president. Ulakhe Mncane Dube uthi yes and uhulumeni kofanele ashaye umthetho ozophoqa ukuthi kube impoqo ukuthatha lo mjovo. Uzakhele M Mnguni uthi lo mgomo wakhele zonke izifo noma i-corona kuphela. Mina ngeke ngiwuthathe ngoba vele angiguli futhi nasekhanda ngiphila sisaka. Umlungisi Hadebe uthi ke ungqongqoshe wayicacisa yokuthi ke lomgomo akuphoqa umuntu ukuwuthatha kodwa ke kuphoqa ukuthi ke uma ungawufuni usayine ukuthi awufuni ukuze ke kube nobufakazi bokuthi wawunqaba. UJenny Janet Mphaxane uthi why should we sign up for a form before vaccinated? I smell some fish here. It's like signing so that if something happens to you don't blame the government but you've already signed a form. This vaccine should be given to sick people. Umathunjwa Mkhonazi Luyanda uthi never. Ukhulekani W.
Isililo kushona umfundisi obengumangameli webandla lama-Afrika i-African Congregational Church i-ACC ngamafuphi uMthandeni Robert Majola obeneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanye. Lowo ke ungunobhala webandla uDumisani Magudulela uchazeke uMajola njengomuntu obenothando futhi ke oqhamuke nezinguquko ezithuthukise ibandla. UMajola kubikwa ukuthi uthathwe yisifo esiyamaniswa ne-COVID-19 kanti ke ushone ngosuku lwangesonto ekuseni.
Isililo ngokudlula emhlabeni koqweqwe lomfundisi obengumengameli webandla lama-Afrika, i-African Congregational Church, uMthandeni Robert Majola, obeneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanye. UMajola uchazwe njengomuntu obenothando, futhi ufike noshintsho olukhulu kuleli bandla. Amagalela akhe abonakele njengoba ekwazile ukwakha izindlu ezingaphezulu kwamashumi amahlanu, waphinde walungisa nezinye. UMajola udlule emhlabeni ngosuku lwangesonto, kanti kubuye ukuthi uthathwe isifo esiyamaniswa nomkhuhlane ukhuvethe.
Jola beseneminyaka engaphezi kwe-40, beneminyaka ke engu-45 ekufundiseni, bese baneminyaka e-11 engumongameli. Ungeneke nezinhlelo ezinqala njengoba besengishilo ubaba umongameli waqhuba kakhulu i-plan yakhe, waqhuba uthando, i-respect, waba nobuholi emaseketheni. Ubaba Majola izindlu abesezakhile mfowethu zingaphezulu kwezingamashumi amahlanu ziwu-55. Waphinde kwaba nezindlu zakhona ebandleni lama-Afrika wazirenovator ezingaphezulu kwa-27 wakha.
Unobhala waleli bandla uMagudulela unxusa abazalwane baleli bandla ukuba balandele imigomo ebekiwe yokulwisana nomkhuhlane ukhuvethe kwinkonzo yokuphikezela uMajola ezoba ngosuku lwangolwesithathu eCliffdale. UMajola wamukela ubizo enkosini ngonyaka ka-1973. Wazalelwa endaweni yasematimatolo eMdlovana kanti uzobekwa emathuneni lapho kwabekwa khona abanye omangameli baleli bandla.
Siyalungiselela ukuthi ngolesithathu mhla ziwu-3 kuFebruwari lapha eCliffdale la kuzoba khona inkonzo kababa mongameli ezongena ekuseni ngo-9 ize iphume ngo-11. uma siphume lapho bese siyombeka emangcwabeni noma emalibeni eMount Everest la kukhona kufihlwe khona abanye abaholi noma omongameli bebandla siyacela ke kumabandla onke ama-Afrika njengoba sazi ukuthi kunemthetho ngaphansi kwezwe lakithi ukuthi siyacela ukuthi siyigcine
esidabeni 1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo ngibika ngise Richards Bay
umelapho wendabuko uzama ukuhle King Baka Nzama uthi ke okwenza ukuthi abantu bashone nqa zonke ngenxa yecorona ukuthi ke lo mkhuhlane ubafica bevele bente kenteke kanti ke kumele ngabe baqinisa kakhulu ekulweni nalezi zifo zabo ezingamahlala khona ukuze ke lufike ukhuvethe beyimqimane unzama ke ukusho lokhu ngenkathi ebambe isithangami nabezindaba kwelinye lamahotela agudle ulwandle eThekwini
uzama ukwakhe Nzama udume ngelika King Baka uke wanyamalala emehlweni abantu ushake buya ngalesithangami nabezindaba uthi ke ubesawuqoqa amandla ngokomoya ukuze akwazi ukusiza abantu phakathi kokunye abekankanya nabezindaba kulesithangami udaba oluthinta i-coronavirus. UKing Baka uthi abantu abaqinise kulapheni lezo zifo ezingamahlezi ekhona kubona njengoba ke i-corona kunzima ukuthi ke ulaphe yona ngqo.
Idimoni elisebenzisa ukuthi untekentele ngakuphi. Mongekho ntekenteke angithi uyabona ukuthi laba abancane alibabulali kakhulu compared to abadala yingoba abancane ama chances obantekenteke mancane ngoba igazi sashisa igazi liyagijima ba active beza yonke into kanti abadala vele nezifo isuke sezithe ukuba ningana uyabona nabo nabajima yabasajimi abanye bayiyekelela abanye vele banezifo zabo zimbanga abanye vele bathakathele uyabona so iyona but abancane bona mancane ama chances ukuthi ngoba vele bona basathe ba active kancane. Thank you.
UKing Baka ube esenxusa abalaphi bendabuko ukuba ke bangafaki abantu ehlathini behambe bethi bayelapha i-corona uthi ke amangazi ukuthi ke sokunabantu asebethe badukiswa ngendlela yokuthi sebeshisa nemboshongo yama 5G engahlangene ne-corona uthi ke lokho kuphazamisa ngisho intuthuko
kuphazamiseka intuthuko manje kuphazamiseka into eyiningi ngathi shifu eqonda ukusho ukuthi i-COVID-19 idimoni lelo elisemkhathini engahlangene ne-5G utshelwa yini angikhathali omunye umuntu angayibeka kanjani idimoni esemkhathini engahlangene ne-5G elingahlangene ne-5G kodwa ihlangene nani ihlangene i-5G ihlangene nokuthuthukisa ezokuxhumana.
Intabenze 1KZNTV kubika umndeni Vambuze Mashoba Nene eThekwini.
Usimpiwe Sibali the Beast Mlambo neminyaka engamashumi amabili neshakalombili wase Newcastle osizweni uyena ke ogcine edle umhlanganiso kwe The Battle of Abaphansi lapho ke bebhekene khona noThabo the Terrible Mgwena waseGoli lempike ebibhekwe ngabomvu ibikhonjiswa bukhoma online umlambo ke abaningi bamazi esikudleni sokuxhumana ngamavideo akhe ahlekisayo.
Usimpiwe Sibali the Beast Mlambo wase Newcastle osizweni ema-4 uyena ogcine edle umhlanganiso kuyimpi The Battle of Abaphansi nalapho bebhekene khona noThabo the Terrible Mgwena waseGoli le mpi ebibhekwe ngabovi bikhonjiswa bukhoma ezikundleni zokuxhumana kanti le mpi kudala ibhekiwe abaningi kanti biqala ukuba khona emlandweni wakuleli kanti ikhombisa ukuba nesasasa elikhulu. Usibali uyena unqobile kanti ubenganikwe ithuba kule mpi ngenxa yokuthi uThabo ubebonakala ekhulile kunaye. Usibali ukwazile ukushaya uThabo amginqe phansi wanqoba ibhande. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo ngibeya ngise Richards Bay.
Mbukeleke esibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 15.5 cent maqhathaniswa ne-dollar laseMelika libo 20.65 cent maqhathaniswa no-pond waseBritain libo 19.48 cent maqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona libo $1,762.0 ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ubo $54.93 umphongolo. Mbukeleke esibheke engosini yezemidlalo. iqembu Orlando Pirates linyukeleke endaweni yesihlanu emva kokubhaxabula kabuhlungu omkhaya iKaizer Chiefs emdlalweni weDStv Premiership obusenkundleni iOrlando ngomgqibelo. IBucks ke ibhaxabula kabuhlungu amakhosi ngamagoli amabili kwelilodwa, kanti ke abavalele amagoli eBucks enethini nguTemkos Lodge kanye noSiphesihle Ndlovu. Elokubika ke ekhaya lamakhosi lashaywa ke nguDaniel Cardoso, amakhosi ke asayibambe kwindawo yesishiyagalombili ngamaphuzu ayishumi nesishiyagalombili. Bukeleke sibheke isimo sezulu esingalindeleka osukwini lakusasa. Empangeni lizomboza ngamafu amazinga okushisa u-18 ya 23 degrees, eThekwini u-20 ya 23 degrees, eMgungundlovu ondongasibomvu u-16 ya 21 degrees, Olunda Mashona u-16 ya 20 degrees, eXobho eliMantente u-13 ya 20 degrees, phethe ngeFriday Filidi u-12 ya 16 degrees. Mbukeleke ingakho bese kuphathele zona osukwini namhlanje, mina nawe sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo, fisela ubusuku obuhle.